Ndasubiye kuba akadze banywanyi bacobana natwe makuru n'ibiganiro ducisha kuri nombonesha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV none n'umwanya makuru yihuta ageze ko ariko aragaruka ko cane nga mu gihugu cy'u Burundi ho tugiye kugaruka ku makuru ari kuvugwa mu birabana na politike ariko nanone tukababwira n'amakuru ari kuvugwa mu birabana n'umutekano muri ano makuru turagaruka ku byashikiye mushiki wa Aime Magera kubatazi Aime Magera ni umukuru w'umugambwe SNL ni ukuvuga aserukira umugambwe SNL mu bihugu bya Buraya uwo Aime Magera nyine akaba n'umunyepolitike kuri ubu ngubu ari mu buhungiro ariko nanone ibyahejeje gushikira mushiki wa Aime Magera ni ibintu biteye ubwoba ku bintu biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD muri ano makuru tugira ngo tubigaruke ko aho nyine mushiki wa Aime Magera ku munsi w'ejo hari ku igenekerezo rya 28 yanyurujwe n'imbonerakure bafatikanije n'abapolisi ariko nanone ibyamushikiye akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi bibandanije gutera ubwoba abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD babona yuko atacindi intwaro CNDD-FDD igiye kubakorera usibye kubandanya kubatoteza ndetse no kubucura bufuni na buhoro muri ano makuru nyine turabigaruka ko tubabwire ibyashikiye mushiki wa Aime Magera arongoye umugambwe SNL mu bihugu bya Buraya ndetse turabe n'ivyo bamwe n'abandi bariko barabivuga ko tukiri muri ivyo birabana na politike ndetse n'umutekano turaza no kubabwira n'ibindi byinshi biriko biravugwa kubibandanije gushikira abanywanyi umugambwe SNL aho nyine kuri ubu ngubu himirije amatora y'umwaka 2025 ndetse n'amatora y'umwaka 2027 y'umukuru w'igihugu ibintu biriko birashikira aba SNL ari ibintu biteye ubwoba ivyo bikaba biruko mu gihe umugambwe SNL wahejeje kugaburwamwo imice ibiri na leta ya CNDD-FDD bagamije kugira ngo uwo mugambwe utakaze ingufu ni mu gihe uwo mugambwe wagaragara nk'umugambwe ukomeye cyane ka mu gihugu cy'u Burundi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD aho nyine amakuru amwamwe anavuga yuko uwo mugambwe SNL n'ubundi usanzwe ari wo wari watsinze amatora yo mwaka 2020 wo mwaka 2020 aho nyine mushinga amateka agatogwasa yatswe umugambwe yoba nyine ari wari watsinze amatora yarahanganyemwo n'umukuru w'igihugu wa kino gihe president Evariste Ndayishimiye ivyavuzwe ko byinshi cyane ariko nanone ivyayo matora bikabandanya kunigirwa mu menshi muri ano makuru reka turigarukira kubiriko birashikira aba SNL muri kino gihe mu gihe nyine himirije amatora ariko nanone mu gihe mu butegetsi bwa president Evariste Ndayishimiye ariko haravugwa amabi akomeye ariko arakorerwa bamwe mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD aho benshi batanguye kuvuga yuko ibintu bigiye gushikira aba SNL ari ibintu biteye ubwoba ndetse na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD aho kuri ubu ngubu imbonerakure zahejeje guhabwa inyigisho zihambaye cyane zijanye n'uko bagiye kuza baratoteza bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD muri ano makuru muragenda mubikurikira nimba utarafyonda kuri subscribe chanxe s'abonner koresha kano karyo ufyondeko kugira ngo uzure abana natwe mu makuru n'ibiganiro tutahengeshanya gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Iwacu TV ubashikiriza amakuru n'ibiganiro mutaro nk'ahandi mbere yuko tugaruka ku vyashikiye mushiki wa Aime Magera umwe nyine mu barongoye umugambwe SNL mu bihugu bya Buraya ariko nanone ashigikiye umushinga amateka agatogwasa kuri ubu ngubu yajeje kwa umugambwe reka tubanze tugaruke ku kandi gatotezo kariko karakorerwa abo umugambwe SNL duhere ano makuru kuyari kuvugwa Rutana aho Rutana userukira umugambwe SNL yahohotewe n'urongo yigendereza igiharo Mericiade Kabura Indongozi y'urwaruka rw'umugambwe CNL muri Giharo ni muri komine Giharo mu ntara ya Rutana ubumanuko bw'u Burundi yarahagaritswe n'urongoye igendereza muri iyo komine kuwa 20 Rusama umwaka wa 2024 icaha rudende yagirizwa kwanka kwinjira mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD kubw'amasoko yacu munyumvire namwe nyuma yihagarikwa ryiwe Mergiade Kabura yaciye ajanwa ubwo nyine mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca komine Giharo amasoko mu gipolisi amenyesha ko warongoye igendereza muri komine batazira Amosi yasohoye umupfungwa mu gasho kuwa kabiri wa 21 Rusama hafi isaha zitatu z'igitondo yari agiye kumuboreza igufa niko ababibonye babivuga bino bintu birabandanije kwimonogoza ngaha mu gihugu cy'u Burundi cane cane ku banywanyi batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD twatwabandanye tubabwira ko umutwe ucuritse uraba hasi amaguru yiwe nayo araba hejuru ku ruhome Mergiade yamaze hafi amasaha atatu ariko arakubitwa na Amosi niko abashinga intahe babivuga bakemeza ko vyabaye babona ariko ataco bari gukiza kuko nyine vyagaragara yuko nabo bashobora guca basimbirwa ko ivyo yagirizwa nivyo nyayo yatumye niyo mvu nyayo yatumye ahagarikwa nkuko nyine ano masoko yacu abandanya abivuga kubwo amasoko yacu uburongo yigendereza muri komine Giharo yagiriza n'ubundi uwo atavugwa rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi kuba yarangiye umunywanyi wa CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi kwambara umwambaro uwo mugambwe yagomba kuramutswa vyanka bikunda niko amasoko mu gipolisi agaragaza umubabaro indongozi za CNL umugambwe CNL ntago sanswe ukunzwe na CNDD FDD bivanye nuko uwo mugambwe ari umwe mu migambwe ikomeye cyane itavuga rumwe n'ubutegetsi nubwo wahejeje kwamburwa inguvu wo mugambwe uri mu ndyane za politike bitewe nuko CNDD FDD nyine yohereje abantu ikaba amafaranga kugira ngo basambure uwo mugambwe zabwiye SOS Media Burundi dukesha ino nkuru ko uwo mugabo yahagaritswe bisabwe n'urongoye CNDD FDD muri iyo zone nkuko nyine izo mbonerakure zavuze kubwo amasoko yacu Alexi Baraguma uwo nawe nyine ari mu bagize inama ya komine Mergiade Kabura ashigikiye uruhande rwa Gwansa Agato azwi kuva kera ko ari we arongoye CNL aheruka gusubirizwa n'uruhande rumwe rw'indongozi z'umugambwe wiwe zibifashijwemo n'ubutegetsi yategetswe kwinjira muri CNDD FDD aranka kuko bivugwa n'amasoko yacu nyine umuryango wiwe uvuga yuko ari ibintu biteye ubwoba twabwira ko nyine uwo muryango w'amaraso n'uwa politike wa Mergiade Kabura basaba ibihano bikomeye kuwakubise uwabo umukozi w'igendereza n'uwo asarukira CNDD FDD bavugwa muri ubwo bubisha ntibarishura ku kibazo babajijwe kugira ngo bagire ibyo basigura ku byo uwo bakubise yagirizwa abantu benshi barishwe harimo umupolisi w'ipete rya majoro abantu barabarezwa igufa n'imbonerakure tukaba twababwira yuko nyine muri ano mezi atatu aheze muri komine Giharo ako kabi kabishe kabandanije kwimonogoza hampande y'itorwa ry'ibiziga ryabaye umugenzo muri iyo komine nyine abaranira agateka kazi na muntu muri ako gace barababazwa nuko amatohoza nyayo ataba muri izo manza zivugwamo indongozi mu ntwaro n'abaserukira umugambwe uri ku butegetsi abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi mbonera kure ndetse n'abandi bategetsi bakome cyane bavugwa muri ayo mabi ga mu gihugu cy'u Burundi. Reka twigarukire kuri ya nkuru nari nababwiye mu ntango n'ubundi ariko iravugwa cyane ngaha Bujumbura kuri mushiki wa Aime Magera aserukira umugambwe CNL mu bihugu bya Buraya akaba ashigikiye mushinga amateka agatogwasa ku gatotezo kariko karakorerwa uwo mushiki wa Aime Magera ni ibintu biteye ubwoba. Bujumbura mushiki utavuga rumwe n'ubutegetsi yaranyurujwe n'imbonerakure. Claudine Nshimirimana ni mushiki wa Aime Magera ni umuvugizi w'umugambwe CNL ishami rya Ngwasa ku rwego mpuzamakungu. Nta wuzi irengero ryiwe inyuma yo kunyuruzwa n'imbonerakure abanywanyi w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD nga mu gihugu cy'u Burundi kuri uyu wa kabiri mu gatondo ku rugo iwe. Kubw'amasoko yacu uwo mubyeyi w'abana batandatu yanyurujwe akuwe n'imbonerakure ku rugo iwe zari kumwe n'abapolisi bari basatse inzu yiwe ariko barabura ico batoramwo giteye amakenga barondera umunywanyi bavuga yuko nyine yoba ngo ari umugwanyi. Hafi isaha 11 n'igice z'igitondo imbonerakure nyinshi zerekejwe n'abapolisi zerekeje ku rugo rwa mushiki Ange bavuga ko bariko bararondera umuruberi umuryango wiwe uhaye indaro basatse inzu yiwe yose ariko ntaco bashoboye gutora giteye amakenga. Uwo bubakanye n'abana biwe batandatu bari muhira niko Aime Magera aserukira kandi akanavugira umugambwe CNL ishami rya Gwasa mu bihugu vya Buraya abandanya avugana amakenga. Abandanya ati abapolisi barasubiriye inyuma bavuze ko byose bimeze neza ariko icatangaje umuryango wa mushikanje imbonerakure zavuze ko zitegerezwa kumujana zimwumvirize n'umuntu yahabarangiye. Umwanya wa mbere Claudine Nshimirimana yapfungiwe ku mukuru w'umutumba Gikangaga ni muri zone Ruyaga ni muri komine Kanyosha ni mu ntara ya Bujumbura uburengero bw'u Burundi. Abo mu muryango wiwe bavuga ko barondeye mu busho bwose bwa zone no muri komisariya y'intara mu gipolisi iri mu Kabezi barabura bavuga ko bafise ubwoba ku mutekano wabo. Aime Magera ari mu buhungiro ubu avuga ko ari agatotezo ka politike. Sirya mbere mushikanje ahagaritswe canke akanyuruzwa muri 2020 igihe niyamiriza ubusuma bwo mu matora igipolisi cara munyuruje kiramufunga iminsi itari mike imbere kiramurekura niko Aime Magera yabwiye amasoko yacu. Gushika ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ikibanza umushiki wa Aime Magera afungiyemwo ntikizwi ariko nanone abategetsi babandanije kwibera mu gacerere mu gihe nyine hatabajwe inzego zitandukanye ndetse nabiwe bakarondera mu busho butandukanye bakabura. Nici mushiki wa Aime Magera ariko arakorerwa na bamwe mu banywanyi w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD imbonerakure ndetse n'abandi bategetsi. Abo bagwanyi ko batababonye kuci mushiki wa Aime Magera abandanya gufatwa n'ibikireta y'u Burundi ariko irakorera abana b'u Burundi. Ni ibintu biteye ubwoba biriko biragarukwa ko cane mu gihe ariko arayemereza amatora umwaka 2025 ndetse amatora y'umwaka 2027 y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone abanywanyi bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi baragiramiwe cyane mu mihingo yose itandukanye. Bino bintu biri buze guherera hehe? Mu kandi kanya reka tuze guhura mu yandi makuru azabageze ko azaba ari karagaruka ko cyane irya nino nga mu gihugu cy'u Burundi. Bye byiza kuri mwese nibyo ndabipfurije.